Ko te whakataetae whetā pōro o te ao o ngā nua nei, tērā I raupi mai ai ngā mātanga whetā pōro hurinoa ki tēnei pito o te ao, ki te pakanga mo te tūranga whakaihuaka. Hoi anō ko tā te kai urungi I te kapa wāhine o Amerika, e haraia ko te whai I taua tūranga te mea nui, engari ki tā ngā tirohanga a tā mātou kaikawereo a Peata Melbourne, e rapu ke ana ia I tētahi here, titi ana ki tōna ngākau.
Ko te wā tuarua ko tau mai a Nicole Chasm ki tēnei whenua ki te ārahi I te tīma wāhine o Amerika. He oe kāre he mahi I tuatu I te haka, he whakahihiko I aia.
Got really excited when they did the haka. I knew exactly what was happening the whole time.
Tērā pe aka ahu mai tōna hiranga ki te haka na ōna taketake ki tēnei whenua I rongo he ake I nā tau e waru ki muri nei.
I was in New York and this woman just stopped me on the street, tall blonde, curly hair, and she was from New Zealand and she just wouldn't stop telling me, I'm Māori. So I eventually called my mom and I asked her, I said, are we Māori? And she said, yeah, oh yeah, your grandfather's from New Zealand. I said, thanks.
Ko mate tōna koroua I nāia nei, engari he mōhio tōna no te wai paunamu. Ā he honanga hoki ki ngā tituma tauena. I tuatu I tēnā ko ona hoatoru, kai te tuitui I ona taketake Māori.
Everyone was really helpful. They want to help me find where I'm really from, so and what tribe and everything. I want to eventually get a tattoo when I find out.
Ahako ai whānau mai ia ki te whenua o Piripaina, I tipu mai hoki ki Amerika, he mahana taha ōna kua tau ki tōna nākau, I nā ko te toto Māori kai te ora ki roto I aia.
I'm very competitive. It's in my nature. I get really loud and very vocal. So I think I take that part. And I'm pretty sure that my grandfather played rugby.
Ki tōna mōhio, he matua kēkē tōna e noho ana ki te wai pounamu, he whānau anō e noho ana ki ahitereiria, engari, ko tahi tonu tanau I aia I konei.
Help me find my family!
Ko tōna hiahia kia whakawhānui ake I tēnei tākoro ki Aotearoa. Ā, kua kai nākau nuitia ki tēnei kaupapa, I nā ko tōna whakapapa Māori tonu, kai roto I aia. Peata Melbourne, te Karere.